Lunga upenga tafai langi.
Amen.
Ole tusi ole a mago mai ai tato tusi fai tabele nei tayao. E mago ai le fata oto mua mua fai upoe. Iva, I mean, valu iva malesifu. Ole fata oto e fai upo mua mua. Say so you're all, oh my gosh, I'm nervous. All right. Ole tu si ole a mawe tato tu spai tau le ne tayao, fata oto mua mua, fai upwe valu iva male sefulu. Ole a o fai tau ina. Le uatali iye, fa alongo mai I le awa a watu ole utama. A wafo iye te tu la fua ina le upo lo tina. A wa e fai mapale matango fie ilo ulu, ma mea e asoa I lo ua. Lo uatari ie, a fai e fa au leo le atu te tangata anga sala, awa ne ie usitai I ai. Lo uatari ie, fa alongo mai I le aoa au atu o lo tama. A wafo ie te tū la fua ina le upo lo tina. A wā e fai ia mea ma pale matango fie I lo ulu, ma mea e asoa I lo ua. Lo watari ie, a fai e faa ole ole atu se tangata anga sala, awa ne ie usitai I ai. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not thy law of thy mother, for they shall be an ornament of grace upon thy head, and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not thy law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto the head, and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Ia fa manuia lea tua ile faitaunga lea fionga pa ia, ile swafa Yesu. Amen.
Amen.